Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Onye kelele ibe n'ụwa. Ọkwa gị mere onye isi ahụ ụzọ.
mere onye gburu oji ije bịara emere akụ wọkịn gọ eze ebube aka m dị n'elu. Yes.
Onye ka m ga-asị n'oyiri gị, onye 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 ka m ga-asị n'oyiri gị Chineke m, onye na-eme mma Chukwu na-abịa ọzọ, eze mụta bamba ụdọ gwa gabaga, onye na-eme mma inwe atụ, aka na-akpụ nwa n'afọ inwe atụ.
Thank you, Jesus.
Thank you, Father.
Thank you, Jesus.
Father,